faako na ɛno media ɔfoɔ Ghana nyinaa TV station na mahyia wɔ ha ɛna madwuma pa a yɛba bɛyɛ ato deɛ ɛkatwe kɔ Ghana yɛmenhyira mo maka Ghana Movie dasu no ɛmui sɛ nase na ɛbɛyɛyi yɛtira ma bɛsa sɛ ɛnyɛ nkoa ma adwuma wei no akɔtu baabi sa sɛ yi nyinaa no sɛ ɛnyɛ adwuma wei a akɛnsɛ mfata baabi na hyehyɛ na ɛpɛ no fɔfatere aa ne ti pepi fom bae anabɛsɛ ne pas bɛɛ 5-7 years ɛdena sɛ actors yɛyɛ pii na agyae pii na afirim akɔtɔn phones ebi afirim akɔ present bi yɛ TV station presenters ɛdɔɔso ɛsan sɛ adwuma no nka nwu a ka obi akɔ yɛ host wɔ TV station da ɛsan sɛ akɔ fom no nti no anama dane sɛ paakye a obi anam baabi baabi deɛ mentimi nya mbɔ firitwa I'm going to be I'll try myself to do what I want to do for my Ghana people. Now, if you know my question, say, you trap a double four, you trap a panel, you trap a cozy. A lot of movies are young pop, have you put 7 billion? Obisa said, you are a mountain in Kabu. I'm passing what I the question is more though. And you have and you may be out here, yeah, in the cocoa. As I said, CD will be playing here, who will be here, TV station A, and San Wetting movie. But you must be young fan for you to set Ghana from over here. TV New Year at a moment. I feel near my choir, and they are called yesterday, ever by Uganda. I might in 80 more now, 8 years in a power. But you may be here, as an uncle, you are meeting me at the corner Netflix.
Round of applause for that.
I am met Yassi. What in your brothers? Mr. Ramsey, Nouah and Mr. Charles and Mr. Victor. I believe God said this movie go to Netflix. And so you are Netflix, yeah. No one said it's a equipment team. Any equipment you know, it's made a international. Tell you maybe. Cameras, a mono, ah, a traffic in a batiano, a dear baker. Sound, if I am mono, and two, the letters, four, the five, and ever came up, Fangabi, yin yere yepe ise bi ese ska e se juma no etu bo ko ni en na ti o kamet fo tre e sa ni se pe ni yeti no o pa gana pe di obia o jina so strong wa o gana e ra pa mi ivan apa na ni